baba ndazizo babonise nyikala yanqumelela awusondo buya ntyala sezoqabela nzothe impilo umbono wam zophumelela intaba zamu mazincama uya nyuba swine kanun bona losers nine uya nyuba swine kanun bona losers nine
Mayisuke, Mayisuke.
Unlucky, unlucky, unlucky,
Mayisuke, Mayisuke.